Yose reka mfate uno mwanya nongere nshimire mwese mukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda updates mboneraho gukomeza kubifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu ari nako kandi mboneraho gukomeza kubifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa n'izo gahunda zitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu bidasubirwaho rero uwitwa Kabuga Felisiani nk'uko benshi bari babitegereje ko agiye koherezwa Arusha muri Tanzania kugira ngo akurikiranweho ibyaha bitandukanye byiganjemo ibya genocide yakozwe benshi niko bari babitegereje ariko nanone bidasubirwaho bikaba birangiye atariho agiye koherezwa dore ko bimaze kwemezwa ko bidasubirwaho uyu Kabuga Felisiani agiye koherezwa irahaye mu gihugu cy'Ubuhorandi niyo makuru tugiye kuba tugarukaho ku buryo buvunaguye dore ko inkuru irambuye yo turi kuyibategurira mu buryo burambuye turayibagezaho mu kanya gato cyane nkwibutse ko rero wifuza gukomeza kubana natwe no mu yandi makuru atandukanye dukomeje kugenda tukugezaho hano mu gihugu cy'u Rwanda ureba aho hasi handitse subscribe ni mu magambo atukura ubundi gatanu kuri gatanu ukajya ukomeza kubana natwe mu makuru n'ibiganiro binyuranye to dukomeje kugenda tukugezaho aho twibanda cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda haba muri politiki muri showbiz sporo ubumenyi imyidagaduro n'andi makuru menshi abatandukanye yose rero ni amakuru tukugerezaho ku gihe biroroshye cyane rero no gukomeza kubana natwe nk'uko narimaze kubigusaba wari bo hasentse subscribe n'umucamanza w'urwego rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga zirimo urwari rwarashyiriweho u Rwanda IRMCT yanzuye ko bidasubirwaho Kabuga Felisiani uregwa ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda umwaka w'1994 ko yoherezwa muri kasho z'urwego irahaye mu gihugu cy'Ubuhorandi aho kuba Arusha muri Tanzania nk'uko benshi bari babitegereje inkuru irambuye rero nk'uko maze kubibasezeranya turi kuyigutunganyiriza n'uje kure ni mu kanya gato ngaruka nkomezanye kugezaho gatanu kuri gatanu ariko kandi mbere yuko ngenda reka tubanze tugaruke no kuyandi makuru kuri ubu ngubu akomeje kuvugwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda naho ibijyanye n'inkuru ku buryo burambuye ni mu kanya gato nimuje kure
Umubano w'u Rwanda n'u Burundi wafashe iyindi sura mu kinyarwanda cyitwa imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro n'ujejwe y'u Rwanda n'amakungu Vincent Biruta bahuriye mu nama ku mupaka wa Nemba ugabura ibyo bihugu bibiri ibindi kuri inkuru tubibaze mugenzi wacu Diane Nini nahazwe
Itangazo ryasohowe nyuma y'uwo mubonano rigashirwa ku mukono nabo bashikirangaje babiri rivuga ko inama hagati yabo bategetsi yabaye ku busabe bw'u Burundi iryo tangazo rigira riti ku busabe bw'u Burundi umushikirangaje Vincent Biruta yakiriye mugenzi we w'u Burundi Albert Shingiro mu rugendo rwe rw'akazi uwo mubonano warugamije kuraba uko imigenderanire hagati y'ibyo bihugu ifashe n'ingene wosubira kuba nka mbere nk'uko iryo tangazo ribandanya ribivuga abashikirangaje uko ari babiri bose muri uwo mubonano wabaye atawiteze bemeranije ko kuva mu 2015 icuka kitabaye ciza gutyo babikishije muri iryo tangazo bavuga ko biyemeje kuzobandanya bagira imibonano nk'iyuno wa kabiri mu ntumbero yo kongera kugira umubano mwiza bavuze ko wamye uranga ivyo bihugu mu kiyago abo bategetsi bagiranye ari babiri bonyene atawundi arimwo wiklo mu gifaransa umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro yahaye urwandiko leta yiwe yarungikiye leta y'u Rwanda Ministre Vincent Biruta nawe ahurwa u Rwanda rwarungikiye leta y'u Burundi ibiri muri izo nyandiko ntivyashizwe ahabona vyagizwe ibanga umubonano w'izo mpande zibiri waheze Albert Shingiro w'u Burundi atumiye mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta kumusubiriza mu ndumane akaza kugendera u Burundi nk'uko nawe yabikoze n'ubutumire Biruta yemeye kuzokwitaba mu misiri imbere itariki bakaba bavuze ko bazoyimenyesha biciye mu nzira ya diplomasi kuva imvururu zatewe na manda ya gatatu y'umuhisi perezida Pierre Nkurunziza mu 2015 zaduka u Burundi n'u Rwanda birabana yingwe u Burundi bwagiriza u Rwanda guhindaro abatu gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu ku 2015 u Rwanda narwo rukavuga ko u Burundi ahubwo ubitsa abagizi ba nabi batera ico gihugu abategetsi uko ari babiri nibo ba mbere bo mu nzego zo hejuru babonanya amaso mu yandi kuva umubano waba mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi Gusa mu kwezi k'umunani mwokwibuka ko abajejwe iperereza ku rwego rwa gisirikare ku mpande zose bahuriye mu nama kuri uwo mupaka nyene wa Gasenyi Nemba. Bamwe mu bakurikiranira hagufi politiki y'akarere na cane cane ivy'amatati ya Gitega na Kigali basanga intambwe y'uno munsi ishobora kuvyara ugusubira kurabana ryiza hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Hagataho abanyagihugu ijwi rya Amerika ryabajije ico bibaza kuri uno mubonano biciye ku rugaga rwacu rwa Facebook, ahanini bavuze ko bawitezemwo umuti urama ku matati hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Basanga kongera kubana neza kw'ivyo bihugu bizotuma bidegemvya mu bihugu vyose. Harabandi nyamara batubwiye ko bazovyemera babibonye.
Urakoze Diane.
Muri Nigeria buramatari w'igisagara cy'ubutunzi cha Lagos yatangaje ihagarikwa ry'uruja n'uruza rw'abantu amasaha 24 bivanye n'imyerekano yiyamiriza ubwicanyi bw'abapolisi yabaye ndanse. Buramatari Baba Jide Sanu Olu yavuze ko abemerewe gusohoka inyuma ya saa 10 z'umutaga ari abakozi bankenerwa hamwe n'abatabara. Inyuma y'imyerekano yamaze indwi zitari nke, leta ya Nigeria ku itariki ya 11 z'ukwezi kw'icumi yaremeye gusambura igipolisi kirwanya ubusuma kiyamirijwe n'abanyagihugu. Ariko abakora imyerekano barabandanije mu gihugu cyose basaba impinduka ziyaguye ku mikorere y'igipolisi hamwe no kurangiza ingeso yo kurya ibiturire. Abantu bashika 10 baramaze gupfa kuva iyo myerekano igitangura mu ntango z'uku kwezi kw'icumi. Abigaragambya hamwe n'abaharanira agateka ka muntu bagirije igipolisi cya Nigeria gukoresha ingufu zirenze mu bihe by'imyerekano. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku munsi wa kabiri ko ryaronse abemeye gutanga intererano ingana hafi umuriyaridi umwe n'imiliyoni amajanindwi z'amadolari yo gufasha akarere ka Sahel yo hagati kagizwe n'ibihugu bya Burkina Faso, Mali na Nigeri mu nama yahuje abafasha yabereye i Copenhague muri Denmark. Umukuru w'ishami rya ONU rijejwe imfashanyo Mark Lowcock yabwiye abanyamakuru ko ari intsinzi ikomeye bivanye n'ibibazo bihanze isi birimwo na COVID-19. ONU yaragabishije ko ako karere ka Sahel kari mu bibazo biriko bigasunikira mu bukene butagira izina, inzara hamwe n'imihari y'intagondwa. Yavuze ko mu gihe amakungu atotangura kurabira hafi ibyo bibazo no kurondera amafaranga yo kubihagarika, ingaruka zishobora gutandukira ibindi bihugu byo mu karere mu myaka iri imbere. Indorerezi z'Abanyafrika mu matora muri Guinea zavuze ejo kuwa kabiri ko amatora yabaye mu mpera z'indwi yatunganijwe neza kandi yabaye mwituze. Ari kumwe mu banyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi ahiganwa na Perezida Alpha Conde aramaze gutangaza ko yatsinze. Augustin Matata Ponyo aserukira umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri Guinea yavuze ko amatora yabaye ku mugaragaro kandi hubahirijwe amategeko. Ni mu gihe umuyobozi w'umurwi ujejwe imyiyamamazo y'uwo munyepolitike atavuga rumwe na leta yabwiye abanyamakuru ko leta iriko iriba amajwi mu bikorwa byayo byo kuyaharura.